Igama lami ngumfundisi uJB Sibanda, President weWest Zimbabwe Conference. Ngisemhlanganweni ofundisa ngokuqakatheka kokubana amalunga ebandla kumbe uluntu lubhale amaweli umuntu esaphila ukuze impahla yakhe lengcebo lenotho yakhe iye kulabo abefisa ukubana ibasize aluba esetshonile. Nginanzelele aluba kade kufundiswa lapha ukubana nxa umuntu engakwenzanga khona lokho kuyenzeka ukubana abantu abakho umkakho labo bonke obungafisa ukubana babe lengxenye njengendlalifa yenotho yakho basale behlupheka bengazange bathole ukuphathiseka. Nginanzelele futhi ukubana kuqakathekile ukubana umuntu nxa eloba iwill akhumbule ukubana lanxa esekhiphile iminikelo lokwethumi uThixo amgcinileyo, uThixo mphe amandla ukubana aqhubeke esebenza. Kuyadingeka ukubana umuntu achiye ingxenye yenzuzo yakhe ukubana iqhubekisele phambili umsebenzi wenkosi. Ngikhunjuziwe njalo nxa kade sifunda lapha ukubana imithetho iyashiyana ngamazwe ngoba besilamazwe amathathu, iZambia, iMalawi leZimbabwe. Kusiya ngelizwe lapho umuntu akhona kuyadingeka asondelelane labo mthetho ama-lawyers ubana bamncedise ukukuloba lokhu ngendlela eyamukelekayo ngoba akhona amanye ama-will umuntu angawaloba ngendlela ethathela amalungelo kwabemuli ikakhulu umkakho labantwana. Ama-will anjalo alakho ukubana emthethweni lanxa usufile angavumelani lomthetho weZimbabwe abe selahlwa usuncediswa ngokubana wenzelwe iwili ngendlela engxenye kade ungayikhangelelanga. Nxa bekhona ke kuyona le inkundla yeWest Zimbabwe Conference abazwisisayo ukuqakatheka ngokubana umuntu abhale indlela afisa ukubana inotho yakhe ichithwe ngayo nxa eselele, ngicela ukubana bathinte umfundisi uSikhumbuzo Ndlovu onguye Stewardship lo Trust Services Director eConference kunombolo u-766 21 or 22. Ngiyakholwa inkosi iza kusibusisa sonke.